Unkosikazi Bogopane-Zulu besenza intetho kwiPalamente yamadoda ebibanjelwe eRhawutini. IPalamente yamadoda liqonge lasekelwa ukusiphula neengcambu ubundlobongela obuyanyaniswa nesini. Usekela Mphathiswa uthi abazali mabasebenzisane ukukhulisa abantwana ngelokwakha abemi boMzantsi Afrika abalungileyo. Uhambise wathi ufumanise ukuba kwisithili sasemajuba kukho umkhuba othe gqolo wamakhwenkwe aselula abulala oyise abangabondliyo.
How does a 12-year-old become such a brutal murderer? And they gave me one answer, two. They said the first one is because our fathers deny us. We don't know who they are, so they are better off not there, so we'll just kill them. How did we get there? And the second one, they said to me, Deputy Minister, talk to our mothers. We are tired of them because after we're done with these men, we're going to go for them. And like, why guys? Oh, wait. They're like, because when you ask about your father, it's like a swear word.
Uqukumbele ngelithi aba bantwana bathi xa umbuza ngoyise angamaziyo kufana nesithuko.